majwana mabedi nna ke hata ka bohlala ke ratile majwana mabedi nna ke hata ka bohlala ke ratile ka bohlala ka bohlala ke hata ka bohlala ke ratile ka bohlala ka bohlala ke hata ka bohlala ke ratile majwana mabedi nna ke hata ka bohlala ke ratile majwana mabedi nna ke hata ka bohlala ke ratile ka bohlala ka bohlala ke hata ka bohlala ke ratile ka bohlala ka bohlala ke hata ka bohlala ke ratile ya he wena we ya he yele le ya he wena we ya he yele le ka bohlala ka bohlala ke hata ka bohlala ke ratile ka bohlala ka bohlala ke hata ka bohlala ke ratile majwana mabedi nna ke hata ka bohlala ke ratile majwana mabedi nna ke hata ka bohlala ke ratile ka bohlala ka bohlala ke hata ka bohlala ke ratile ka bohlala ka bohlala ke hata ka bohlala ke ratile ya he kyauka jaka ya he yona we ya he kyauka jaka ya he yona we ka bohlala ke hata ka bohlala ke ratile ka bohlala ke hata ka bohlala ke ratile majwana mabedi nna ke hata ka bohlala ke ratile majwana mabedi nna ke hata ka bohlala ke ratile